nyame asomdwe nka hwefo nyina 2007 namo Ghana na lady bi ni o maame e kontokwa oni o maame pili so na nipa atwa ho ahia enti mi pini lady no meko ne nchen na ne bua fupa atase oni o maame odidi o maame atam o maame tini so me ben na busan se na ada na o maame a wawo abosom enko na tini so side asem asmo kai ne se odifo bi aka atwa se o maame twene sika sunsun wa bi shop provision shop shop no egu woni mu tenti a shop no gu ye okɔ baabi na odifo bi ka kyerɛ ne sɛ o maame etwene sika sunsun wa twene sika sunsun enti na business na gu no ɛna mka kyerɛ ne sɛ sister nya abotrɛ sika sɛ na di wura business nim ɛna ɔsɛ 20,000 Ghana ɛno kura bank bɛsia na kyerɛ sɛ nka ne tete 200 million na mu sɛ ne sɛ na okunu wɛ na ɔsɛ ɔgya awale na mɛ na wɔ ma no so ma mie no na busa na se na se nkura na ikosku a ehin na iska free na se business ni mu na mo se busa na se anopa ewia ne nimle so mbe didi a o mi iska free hin na se business ni mu na busa na se ubesi ni ma abeto se me na busu mi ubetua water bill light bill ni nyina iska no ifle hin na se business ni mu na che se ni bibia awe bia o yi free business ni mu enti meka kyerɛ ne sɛ business na yɛgu no ɛnyɛ wo maame bɛyie ɛmfasoɔ ne ɛwɔ sɛ wonya no ɛne business ne sika no ankasa no ɛna wo ne wo ma no moyi so enti sɛ woyɛ business na sɛ da bia wode wo nsa bom a sika ne bi mbɛka ho ɛma business ne gu enti wei ɛnyɛ bɛyie ɛnyɛ wo maame na yɛbɛmfoɔ ne mmom ɛkwa amfa so ɛyi sika firi business ne nama business na gu nke adeɛ nka bɛrima bi ka ho na nka bɛrima no yɛ adwuma deɛ a kɔbɛtumi asupport wɔ ma business no agyina ɛsiane sɛ 20,000 na wode ɛwura business nim no ɛno a na ano wo ma modedidi mode yɛ biribiaa mode tua base nti yɛpɛ saa na sɛ sika no moyi firi mu a ɛbi mmɛka ho bi nti wɔnya abɛyisɛm nti odiifoɔ no a ɔkaa saa asɛm no hyɛ no wadaadaw ɔyɛ adiifoɔ no a ɔmɔtete abusuafoɔ ntam no bia afeli di ni gyina hɔ saa na wayɛ din ɛhɔ a na ɔbɛn ɔmaame ɔkɔ ɔmaame nkyɛn na ɔkɔpɛ ɔmaame akyɛ hɔ na ɔmaame ti ne suo na deɛ mehu no sɛ nnipa atwa hɔ ahyia no nnipa bebree wɔ hɔnom a mohwɛ deɛ ɛkɔ so na ebi ani agye na ebi sere na kyɛ sɛ awiaseɛseɛ no sɛ ntɔhwɛ to anaasɛ sɛ wokɔ ama nnima sɛ wobi di w'atam a na ɛyɛ bi dɛ sɛ obi kɔ atetim na obi te nkyɛn na obi gyina nkyɛn na ɔserew sɛ asɛm ntoo a wonhu deɛ ɔbɛn wo yie nnipa ani agye ɔmosere o sɛ ɔbɔ ne maame bɛyi ɔmosere ɔma bɛtwa ahyia hɔ na ɔmosere ɛyɛ ɔmo fɛ ɛyɛ ɔmo dɛ sɛ ɔno ane ba anya no nti lady no wɔho sɛ ɛnyɛ ɔmaame bɛyi na mmom ɔnoa na ɛgu business because business baako ɔbi ɛnoa na da biara de wo nsa bom ɛbɛyɛ dɛn na sika no tena mu ɛbɛyɛ dɛn na wonya mfaso ato hɔ nti wei ɛnyɛ maame bɛyie ɛna ɛnyɛ bɛyie biara ɛyɛ wisdom me nuaba me nuabɛrima ahwɛ me adiyifoɔ ne asɔfoɔ bebree nam ɛdin ne dɔm so deɛ nanso ɔmosɛe abusua bebree ɛnam ebi so ama awale gyaeɛ aba ɛnam ebi so ama atutu fam de bi ahyɛ hɔnom ɔse by their fruit according to the bible by their fruit you shall know them to know them no you need to be careful about them bebree dɔm afu nanam o ɛdin ne dɔm so sɛ sɔfo adiyifoɔ but ɛkɔm a ɛde wɔm nti no ɔmɛka nsɛm bia a ɛmfa wo ho akyerɛ wo na wakɔko ntɔkwa na wone wokuru ntam ayɛ basaa na woyere ntam ayɛ basaa wone wo maame ntam ayɛ basaa nti me nuaba me nuabɛrima yɛnam asase yi so yi yɛme ani na hɔ siame ani ana hɔnom a adiyifoɔ bi ne asɔfoɔ bi ɛbɛdaadaeɛ de akɔ owuo mu de akɔ amanneɛ mu de akɔ ɔhaw mu nti yɛnhwɛ ho yie ɛwɔ adiyifoɔ ne asɔfoɔ bi aba ne ho bebree tete abusuafoɔ bebree ntam nti wɔanhwɛ yie na sɛ wokɔtie ɔmo pɛ wobɛnsɛ ɔmo anya wo obi hwɛ m sɛsie a se otis obi ka ne sofo ho asama okogyina ma sofo ne kontokwa se me sofo ne de odemostron ko me difo ne de odemostron ko yesum nipa na se yesum nyame obi ti se ne kunu e ka ne sofo ho asama dana oni ne kunu be jawale yesum nyame yesum nipa ntimi nua ba mnyabe ma mo me yan fe ho ntu nipa so ebrade se no me ka do adin ho to nipa so adifo ka ho asofo ka ho bibire na mo omo de omo fu nenam e kom de omo omo ma shi coat eno mo kura bible na omo nam eno mo se busua de nyame nkae eno omo ka nyame si nyame si nyame si e si nyame nkae hwe omo nam so ma busua bibire asai omo nam so ma wale bibire gu omo nam so ma nipa bibire wu afra asase so na obi akwatwe sika o maame so se mi difo o difo se o sofo se nya ba mnya ba ma adie bia o se de wisdom to ho o se yetena se nya dwin nya bebe ho ni kwansi yetie nipa adifo ani asofo o bebere o mo de be konso hwani atetie mu ntie nhwe yi e wo mo ho evraden kan hwe nsi obi akra na obi na no nya me se nya me se nya me se men kan chiro se enso na enimu sa isi anhwe ya omo de ebe konso hwe ene atetie mu nipa bebre e wo ha omo nipa bebre ehia omo because of a deep obi ene asofo obi the moment a obeko ebi nim ho pe na se na che says going to be your downfall usika nyina abeko ofom ba no no nti yenhwe yi asori ayeko yenhwe yi empa body do ayeko enyi obia na nyankopon afere no obi wono ma wodin yefro na nam obi wono ma wodin nyame adwuma na ese business ene odidi ho ne ne ma ne ne yire this one she here oba ko show mu ase abedi hia ba ko show mu ase akoye die ni kwansa wo ye na ko de prison nyame hwe so no me esuru osuru nyansa ne ntena se nyame nkan ye ho omo ye ho ban wonye fu mu so na esen mu nyankon so hwe ne atetie mu ni ati ni so urade mo yen kwa ho ban ye wu anfra sase so wa bra ye mele nso ye ya mi shire mo nyina o ti asman wa shaman ye mo nso wati na afam wa futu we mo so fu Mr. Jerry God bless you all.